Wanatamani niachike, nifubai niishe nidhalilike. Adui zangu wanatamani nizikwe, niwe choka mbaya na kesho nifirisike.